I've no doubt when this thing is finished, it'll be the icon in the country. Not because of me, but because of the person I'm painting. Portrait of Hana Te Hemara. Nōku te whiwhi, nōku te maringa nui, nōku te, you know, honore. Koera aku whakaro e pāna ki tēnei kaupapa. The style that this mural is going to be done in is it's bold, it's loud, it's bright and unapologetic. You're really just trying to weave her story, what she stood for, and the way she stood for things. I choose text that has a connection to the person that I'm painting. So I was thinking about what text could I utilise in painting the portrait of Hana Te Hemara. And it was pretty obvious to me, the petition. I knew it would probably rustle a few feathers too, you know, painting that 5 stories high, and I knew it would challenge people's thinking, but hey, that's another day in the office for me.
We use it as a political pressure to make people think about it, whether we ought to have Māori language in schools or not.
Nā taku koe a Hana Te Hemara, te pēti Hana Reo Māori I whakatakotohia ki te kuaha o te whare paremata.
I feel this is the best time to do it.
Ki tērā o ngā whakatau ki a Kingi Tāwhiao, e kore tēnei oranga e huri ki tua o ku mokopuna. Ko tērā te whakakitenga o aku rūrihi, o aku koroheke ki roto I te rōpū whakatumatuma o Ngā Tamatoa. Kia āhei ahau me tōku reanga, hea pōpō hau, he oranga haumaru. He mea hikaka ahau I te mea, ko tēnei te wā tuatahi kia mōhio ai te ao whānui o Aotearoa I aia me tōna mahi. Ai.
Kia nei, ko te mea nui. Mō tēnei kaupapa, hei whakaakiaki, hei whakatena, nei tātou katoa ki te kōrero te reo Māori, a ki te ako te reo Māori, you know, I ngā wā katoa, nei, me ngā piki, me ngā heke katoa. As someone that is reclaiming my tuakiri through the learning the reo can be the most beautiful journey, but it can be the most difficult too. My encouragement is wherever you're at, be active in learning it, be active in speaking it, you know, and the same old, you know, kia kaha, kia maia, kia manawa nui.
Ko te reo, te take.